Ngikhwela amathafa, ngigudle izindaba, ngidlala inkumbulo mzangetho, umntana omuntu phela ngisamazi. Saba nokuthumela incwadi mna, mhlambe izoqhatha, mhlambe izoqabansa nowakwakho. Kuthi ngikhwela amathafa mna, ngigudle izindaba, ngidlala inkumbulo mzangetho, umntana omuntu phela ngisamazi. Saba nokuthumela incwadi mna, mhlambe izoqhatha. Ihlazo ngishawa amahloni, ngagcina lasama. Loko ngizama ukufona ifoni awusayibambi, ngiyazitshwa alibanjwa. Olwami ucingo ucingo banthini, kudala wahamba. Qala amakhaza bebe kuyoshona amalanga, ngilindile indeleza kubo ngilindela. Ngathatha isikhathi sami yathemba ngichaseni ukuthi ngibonakala. Qala emakhaya waya kwaya laqala lashabalala onakalapya. Kuthi ngikhwela amathafa, ngigudla izintaba, ngidlala inkumbulo mzangetho, umntana omuntu phela ngisamazi. Saba nokuthumela incwadi mna, mhlambe izoqhatha, mhlambe izoqabansa nowakwakho.
Hhayi ngiyasaba wena, mhlambe ngizoqhatha le mpathi izosibamba nje. Amadlazo ngiyakuthanda inginga umshikashika inhliziyo isifuno kwayo. Manje khona isoka lakho ngakithi, nami khona wami ngakithi. Bengifisa sihlale phansi senze uthando like before. Ungibamba ungibuka umoyizele like before. Kodwa manje kusinda kuyanyukela ngoba unesoka lakho, lelo soka lakho. Multiply so exponentially, so perfect. Even when we're apart, I feel you next to me. Come to me, I'ma give you all that sea. I'll see, baby.
Kuthi ngikhwela amathafa, ngigudle izintaba, ngidlala inkumbulo mzangetho, umntana omuntu phela ngisamazi. Saba nokuthumela incwadi mna, mhlambe izoqhatha, mhlambe izoqabansa nowakwakho. Ngikhwela amathafa, ngigudla izintaba, ngidlala inkumbulo mzangetho, umntana omuntu phela ngisamazi. Saba nokuthumela incwadi mna, mhlambe izoqhatha, mhlambe izoqabansa nowakwakho. Kuthi ngikhwela amathafa mna, ngigudla izintaba, ngidlala inkumbulo mzangetho, umntana omuntu phela ngisamazi. Saba nokuthumela incwadi mna, mhlambe izoqhatha, mhlambe izoqabansa nowakwakho.